singona ba koyo ba koya oko boya mokonzi.
Hosanna! 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 Hosanna!